sifuna i-factors zale nto esinikiweyo kodwa kuthiwa masizifune ngokusebenzisa i-grouping. Kodwa ke uyayibona le nto ukuba esiyinikiweyo uba besingenokwazi ukuyifuna i-factors zayo ngolunye uhlobo, kuyafuneka siyisebenzisile i-grouping ngoba wonke la manani akukho common factor kuwo onke o-y4. Ngoba ungabona uba i3 ayakwazi ukohluleka ngo-5 kodwa elinye alikwazi, ithetha uba asinokwazi ukukhupha i-common factor. Kuzawufuneka senze le nto kuthiwa i-grouping ukuze sifumane ii-factors zethu zale nto esiyinikiweyo engu-5RS plus 25R minus 3S minus 15. Masike ke ngoku sijonge la manani wethu amabini okuqala, u-5RS plus 25R. Xa siwabona omabini kukhona i-common factor apha kuwo omabini. Eli nani esilaziyo eliyi-common factor apha ku-5RS no-25R ngu-5R. Ithetha uba ke ngoku ndingakwazi ukubhala u-5RS plus u-25R ngokukhupha u-5R. U-5R ungena kangaphi ku-5RS? Uzawungena kayi-S plus u-5R angene kangaphi ku-25R? Uzawungena kayi-5. Ke ngoku yile nto esiyibonayo uba apha lana amanani u-5RS no-25R xa ndikhuphe i-common factor engu-5R ndizawushiyeka no-S plus 5. Ke ngoku masijonge la amanani amabini alandelayo, u-negative 3S minus 15. Sifuna ke ngoku nalapha ukufumana i-common factor. Eli nani ke eliyi-common factor apha ku-negative 3. Njemba ke ngoku u-negative 3 esizamkhupha simbeke ecaleni, sizawufuna ukufumana into mhlambi izawufana nala S plus 5. Masikhe sibone uba sizayifumana na. Masikhuphe u-negative 3. Xa sikhuphe u-negative 3, u-negative 3 ungena ku-negative 3S, kusishiyeka u-S. U-negative 3 xa ingena ku-negative 15 uzawushiyeka no-plus 5. Uyabona ke ngoku nalena izaba ngu-negative 3 umphindaphinde ngo-S plus 5. Ke ngoku ezi ke ngoku zii-groups zethu. Ungabona ke ngoku uba xa ujonga la manani esinawo mabini apha ngu-5R umphindaphinde ngo-S plus 5 no-minus 3 umphindaphinde ngo-S plus 5. Ke ngoku xa uwajonga uyabona uba sine-common factor apha ku-5R umphindaphinde ngo-S plus 5 no-negative 3 umphindaphinde ngo-S plus 5. U-S plus 5 ukhona ku-omabini la manani. Njemba u-S plus 4 ke ngu-S plus 5 ekhona kula manani omabini, ithetha uba singamkhupha simbeke ecaleni u-S plus 5. Masimkhuphe ke ngoku u-S plus 5 njenge-common factor yethu. Xa simkhupha ke ngoku u-S plus 5 wethu, simfuneka simphindaphinde ngabani? U-S plus 5 sizamphindaphinda ngo-5R. Ngoba u-5R xa umphindaphinda ngo-S plus 5 uzawufumana laa gruphu ebesiyinayo. Ubuthatha u-negative 3 umphindaphinde ngo-S plus 5 naye uzawufumana le nto. Ithetha uba sizawuba no-S plus 5 umphindaphinde ngo-5R minus 3. Ithetha uba sigqibile siyifumene ii-factors zethu ngokwenza i-grouping esinika u-S plus 5 umphindaphinde ngo-5R minus 3. Ukuze uyibone uba yiyo nyani, ungathi u-5R umphindaphinde ngo-S plus 5 uza kunika la engaphezulu, no-negative 3 xa umphindaphinda ngo-S plus 5 ukunika le epha phezulu. Uyayibona ke ngokuba sigqibile sizifumene ii-factors zethu.